nang'on kech ne watiyo gi manyiwa, ne waloye maber, nolose maber. To ni kutime kamano to wabiro dhi maber ndalo duto. Kae ne watimo demonstration kod push and pull method. Ne nitie lumbe moko be manomiwa kama ne wapidho makonyo hayongo mondo cham puodho. Kendo wayudo ka wayudo a very good harvest.
Pinjo iye kode jakorieo, au ponjo mabe, pinjo iye kode.